Radio Pubblica Africaine. Radio Pubblica Africaine.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mushikizwa na Marie-Ange Irakoze.
Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo gukurikira amakuru mushikizwa ni Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu hayo twabateguriye yo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya ndwi igitugutu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Imbonerakure zirabandanya kwerekana inyifato mbi muri ano makuru. Turatanga uburorero bumwe bumwe bwerekana iyo nyifato igayitse. Ikibazo cy'ubukene bw'umuyaga nkuba ngo kigiye gutorerwa inyishu bitarenze mu mpera z'uyu mwaka turimo, byashikirijwe n'umushikiranganji Ibrahim Uwizeye mu kiganiro n'abamenyeshamakuru cyo kuri uyu wa gatanu. Muri ano makuru nyene turabwira n'ibyo umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yavuze ku bijanye n'ikibazo kiri mu mugambwe CNL. Turafitiye ikiganiro ku isoko mwaba mukurikira ku minsi yose ya gatandatu. Uyu munsi tukaza kurabira hamwe ikibanza Burundi bufise mu bijanye n'amahoro mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Aya n'ayandi ni mukanyi saste, ndabahaye ikaze mu idonito. Dasubiye kubaramutsa narimejeje kubica ku masonga. Barongoye umugambwe CNL bahamagarirwa kwicara hamwe kugira batorere umuti ingorane bafitaniye aho gutumwikomo ku bushikiranganji bw'intwaro yo hagati. Ivyo byashikirijwe n'umushikiranganji Martin Iteretse kuri uyu wa gatanu mu kiganiro cy'abashikiranganji ba Leta y'u Burundi cyabereye mu ntara ya Gitega. Umushikiranganji Niteretse yemeza ko hari bamwe mu ndongozi za CNL bamwituye ngo abafashe, bakaba bagiriza umukuru wo mugambwe guhonyanga amategeko ntunganya mugambwe. Kurikira umushikiranganji mu byajejwe harimwo intwaro hagati mu gihugu Martin Niteretse.
Bamwisanire n'umugambwe mwe n'amategeko mu Burundi kawutegeza gukora wisunze amategeko nyene. Ndabibukije harabaye ikibazo bariko barategura kugira ikoraniro kaminuza, niho bamwe bubo basangiye ibikorwa n'uburongoye umugambwe sene mu biro vya politiki urwego nyobozi baje kubabwira umushikiranganji ati nabo turiko turategura ikoraniro kaminuza hari ingorane ntakizovamwo kuko turi mu mishwano ujya mu butama hadutwara hadutunganiriza ntafata neza ibiko gukubitegezwa kugenda ati kuko cyane cyane amategeko ntunganya mugambwe ico bita statute yayaho nyanze atuyatumiye ko ikoraniro kaminuza mugambwe ibyo tegezwa gukorwa imbere yaryo bitabaye, cyane cyane bavuga ati urwego nyobozi rwabanza gukorana bakavugana ibyo bagiye kuvugana muri iyo koraniro kaminuza, bagaca bagenda bagasaba ivyiyumviro mu banywanyi babo mu makomite yo mu ntara ngo n'umuturere kugira babyegeranye neza bace baza rero bategure ikoraniro kaminuza. Ibyo byanditse mu mategeko ntunganya mugambwe yabo ico bita statute bemeje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda. Ikibazo tuvuga kiri kwa Honorable Rwasa, perezida w'umugambwe CNL, kuko niwe afise ububasha bwo guhamagara abo bantu ngo bakorane bicare batore umuti w'ikibazo bafise, kuko ikibazo candurukiye guhonyanga amategeko n'amabwirizwa abagenga. Twe natwe tukavuga tuti babanze batunganye iby'indani iwabo bareke kuraba ngo hariho umuntu azobafasha. Abarongoye imigambwe twama tuvugana kandi kukaba nkako imigambwe yose iratunganye iratekanye, kiretse abo bantu nyene habona ituma badashaka ko baja hamwe ngo menga bashaka ko basa burana. Kuko twebwe ntumbero ni yuko umugambwe CNL cyangwa iyindi migambwe yose nk'ibi migambwe y'ubujagari dusange dusubiye muri ya myaka ya kahise aho asanga abantu barabanayiwe, ndiko ndaraba by'ukuri uworeka ngo baje mu bene igihugu bikimeze uko bimeze. Umugambwe w'ubuvu dusamburira igihugu tugasigara turabana mu maso tutegera dushyira nayo tumira.
Nk'uko nari nabibabwiye ku bijanye n'ingorane y'icikagurika ry'umuyaga nkuba yibonekeza mu gihugu ngo irashobora gutorega umuti mu mpera z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Uyo mwizero ukaba watanzwe kuri uyu wa gatanu na Ibrahim Uwizeye, umushikiranganji ajejwe amazi, ubutare n'agataka. Kubw'uwo mushikiranganji, icikagurika ry'umuyaga nkuba ritegwa n'imihora ishaje. Dutege yomi umushikiranganji Ibrahim Uwizeye.
Icikagurika ry'umuyaga nkuba riri ku mice novuga nk'ibiri mikuru mikuru. Ubwa mbere hariho gusaza kw'imihora imwe ica munsi n'indi mihora yaduha umuriro ku rugero rwa kilovolte mirongo itatu iva kugwegura ikaja mu Kayanza ikajingozi, muyinga, changuzo, ruyigi, rutana. Umuhoro nuwa kera cyane. Utwa nagiza manama yegeranya uburyo tuko dukorana n'abadufasha mu iterambere, duhamagara kandi n'abantu bozana imitaya yabo. Twasanze navyo bifata amafaranga atari make, ariko tuko turegeranya kugira turabe ukuntu iyo mihoro tuyitunganya. Na cyane cyane mu gihe cy'imvura biyibonekeza nk'ibujumbura, kubera ko iyo mihoro imwe ica mu kuzimu iyo imvura iguye ko ishaje iza iraturagurika, ariko tuko turabitunganya kugira ngo abenegihugu boroherwe. Ikindi kibonekeza muri iyi minsi ni uko hagiyemo icyo twovuga gupima wa muhora wa rusumo Force uva muri Tanzania uduhereza amatara. Ibikogwa byaraheze biri ku rugero rwa 99.9%. Turi mu kuronka amatara. Aba mashini yose barayijeje. Byabatwaye umwanya kandi nuba kiriko gupima imihora yacu. Iyo bagiye gupima biba ngombwa yuko hari aho tuzimya. Kugira ntihagire ibyononekara. Mugabo bamenyesha yuko naho nyene uku kwezi turimo kuri 10 n'intango ya 11 tuzaba tumaze kuronka ayo matara byinda bibona, hama tukazoyugurura umbure mu kwezi kwa 12. Ndibaza neza icikagurika ico gerezo rihera.
Yari umushikiranganji Ibrahim Uwizeye mu byo aramutswa harimwo amazi, ubutare n'agataka. Hagataho ubukene bw'amazi butanguye kugira ingaruka mbi mu gisagara cha Bujumbura. Kuri uyu wa kane ku mugoroba, umwe mu bariko bagwanira amazi kuri rimwe mu marobine ari ku marobine rusangi ari muri zone Kamenge yaritavye Imana bivuye ku mishamirano yahabereye. Izo nizo na Eric Niyonzima.
Umusore afite izina rya Mwarabu niwe yari akize ubuzima kuri uwa kane mu mishamirano y'abari baje kurondera amazi muri katye Mirango ku gice 15. Mu ntango nyakwigendera yiwe Mwarabu yarungitse umwana kumurondera amazi, ariko ashitse ku ibombo ntibamwemera kuvoma, ahubwo arakomerezwa ariko guca guhamagara uwamutumye. Ariko nawe ahashitse akibaza impamvu bankiwe yatumye kuvoma n'imishamirano yaduka birangira asinzikarijwe ubuzima ivyamuviremo gupfa, nk'uko uyu munyagihugu mu Mirango avyigana.
Nivyo kubikabiza akabumbo anyene mwiziro nyene muri aba parasera nyene tufatika ninje nyene mwizi mutitu leo mwiti mwarabu ya banyene nge irwande ya alivi ya kumajopu kwe tumu mjama amuvome kwa ya wikawa tipe kiyo mbabazo wala kwa mpeta shiki wala muko meleza no kumu agina kugiwa wa mjama ya mutumye ni bido yu wali wa imi juwe ya kwe marabaza njiwe ngini wata kanyele mwamure ngi lako wala seke seke mwani ya chifani nga ya chifani kwa mwaganga wa mjama
mwini kinogi abako zugovisha bose barafashwe n'igipolisi bajanwa gufunga, abanyagihugu bagatangazwa n'ingene ubuzima bw'umuntu atagaciro bugihabwa.
Babahagari abantu ntihatarenga kugira ngo nibari bagiye barirangira yuko n'umuntu adakomeye bagakanya tuvugana kweri nkuru asharara hose mu buruhukiro nuko nose.
Isoko ryacu aho muri katye Mirango rimenyesha ko ibintu bigoye bikiriko kuko igena ry'amazi ryabaye ndanse ahiwabo. Ibi naho bigeze iminsi irenga ine irahira neza atanima ry'amazi bakubise igisho. Icyo kibazo cy'amazi kikaba kizwi n'ishyirahamwe Regideso, ariko gushika ubu rikaba ritaragitorera umuti.
Eric Niyonzima, tumira mate tubandanye.
Erupia.
Nkuko nari nabibabwiye, amwe mu mabi aregwa imbonerakure, zimwe mu mbonerakure zo muri komine Mabanda hiri mu ntara ya Makamba ziragirizwa gutera ubwoba abo batavuga rumwe mu vya politike, zibategeka kwinjira mu mugambwe CNDD FDD. Bamwe mu banyagihugu babwiye RP yako imbonerakure zinageraho zija mu mihana ya bamwe mu banyagihugu kubaterera y'ubwoba. Eno Divaremesha adushikane mu ntara ya Makamba.
Bamwe mu banyagihugu ku mutumba wa Mabanda bamenyesha ko bamaze iminsi batega ubwoba n'imbonerakure. Izo mbonerakure zibabwira ko utazemera kuba umunywanyi w'umugambwe CNDD FDD azohura n'ivyago. Uyu numwe mu banyagihugu yavuganye na RP ya
niko yabera ngaho kuba umutumba wa Mabanda niho izo mbonerakure ziriko zirabikora. Bamukababwira aya majambo, bamwe babasanga aho bari bakababwira amajambo y'iterabwoba nyene yuko ngo bahige bahigure bategereze yuko ukubagirira nabi. Basanga aho bari hari bamwe babo bigeze kuba basanga aha ava muhira bagenda kugera ku iterabwoba nyene mu masaha ya saa mbiri y'ijoro.
Ku isonga ry'izo mbonerakure avuga uwitwa Ntakirutimana Gervais. Abategubwoba nabo abanyagihugu bamenyesha ko arabazwi nk'abatavuga rumwe muvya politike n'umugambwe CNDD FTD
bagira abo badasangiye mugambwe cyane cyane bakacyabwira abanyanya ba CNDD hanyuma amazina yabo oye babikora uri kwisonga ryabo nitwa nta kiro kimana Gerbe niwe uri kwisonga ryabo kandi niwe agenda arayiga n'abo bantu cyane rwose no kumenya y'abantu bamwe bamwe kubashikira akabagira ku iterabwoba
na kiruti mana jove yagirizwa kugira iterabwoba n'imbonera kurarongoye uruganda rwa FPR rukaba rutashoboye kumuronka kugira girice cyikiriza kubimwagirizwa twanarondeye kandi kuri telefone musitanero wa komine ya Mabanda Berry Atungimana ariko nawe nyene turamukena
Elo Divin remesha no kumugwa mukuru w'ubutunzi abanyagihugu bamanukana ibiribwa bitandukanye babikura mu misozi ihanamiye igisagara cha Bujumbura babijana ku gasoko kitwa ku matafari kari muri quartier Nyabagera muri zone Gihosha iri mu gisagara cha Bujumbura baridogera amahera batozwa n'imbonera kure bayitirira isuku abo banyagihugu babona ko ari usuma kuko iryo suku ritigera rikogwa hido nido na Dani Claire iratwumva
Abanyagihugu bavuye mu misozi ihanamiye igisagara cya Bujumbura baranguriza ibiribwa byabo ku gasoko bita ku matafari bahamara umwanya muto kuko bahasumira barangura bakaja kudandariza ahandi cyane cyane harangurizwa ivyamwa n'imboga abanyagihugu baridoga ko batozwa amahera n'imbonera kure uyu ni umwe mu banyagihugu akorera muri ako gasoko
abana mewe cyane imwe yakoze amafaranga atubwira ngo nayisuku ubushe ikintu cyangwa ujya kugura ngo ikintu Atani somo ya majana vila vili kumauti. Awasa kutokulea mwoto. Sigo tuli yungo mbanya. Kwa wangu ya huli no visambi vito vito. Mapoka, miwi, isombe. Ino vitanu kani.
Imbonera kure zimenyesha ko amahera zitozwa arayo gukorera isuku icyo kibanza abanyagihugu badandarizamwo ariko abanyagihugu bavuga ko ayo mahera bitirira isuku atari byo kuko ibyotera umwanda bagenda babitwaye
Ero ndukera makenga nubule siwa tuha Yandi kiewo njene Kuma tina virani usho yore uwefe Uje kukwe kienu Kwa onako akare zanyo kuko Matugaro na isu Ito so kuna jawa kura Kwe ya usho yuwe ino Tani dike tukarango lila Tribo tu itwa Yada do kuna kagulumo ya kawri yao Iri shishwa
Aba banyagihugu basaba abajejwe intwaro gukurikirana izo mbonera kure bakazibaziye ayo mahera aja kuko bafise amakenga ko ayo mahera batuzwa adashika mu kigega cya komine Sibomana Floribert umukuru wa zone Gihosha ntacyo yashimye gushikiriza kuri ibyo bibera harongoye
Urakoze Dani Claire iratwumva ngo birateye isoni n'agahinda kubona abarundi bahungutse bava mu gihugu cha Congo bakwa n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ifashanyo bari bahawe n'ishirahamwe HCR bishikirizwa n'icegera cy'umukuru w'ishirahamwe CBDH Vicar mu gihe iyo miryango 234 y'abahungutse iri mu ntara ya Cibitoke ibayeho mu buzima bubi Leopold Sharangabo asaba umukuru w'igihugu gushira mu ngiro amajambo abwira abarundi iyabahamagarira guhunguka akongera agasaba umushikiranganje Martin Iteretse kwisubira ko agasubiza abo barundi ivyabo kuko ari uburenganzira bwabo kurikira Leopold Sharangabo n'icegera cy'umukuru w'ishirahamwe CBDH Vicar
kuva pezana chini ya kija kubutegezi yani nasaharji hama gari limonzi wa hundi kuhunguka aliki chagi kila tangaza nuko awaji wala gira giza kuhunguka wa mwuri wagi wala giri wazo chanchane kuyuruzwa kuyichwa mbenu kukore kwa handi mawi ya tanuka nivyoreluka sanga kia gira tuma mbire haya wafati mnikuzugu suwira kuhunga lero mhini yuri kumiliko shikia bahungutse bavuye mu gihugu cya Congo n'ibintu biteye n'agahinda n'ibintu bibabaje n'ibitera ibyatsi cyane kubera ko ibyo bikwiye ko umurundi ahungutse ashobora kugirwa nabi gutyo ku buryo yakwa n'ibyo aba yatekewe na HCR n'ibintu biteye n'agahinda n'ibintu by'ukuri biteshe isura igihugu cy'u Burundi n'ibintu bituma leta y'u Burundi ikwiye guhindura ingendo muri ubwo buryo kuko abo barundi uyu munsi babayeho nabi babayeho nk'ibikoko bari mu buzima buteswe n'agahinda bari mu buzima ata muntu umwe yo kwifuza bari mu buzima by'ukuri bababaje cyane nk'aho umengo ntibari mu gihugu cy'iwabo ibyo rero twebwe bwa mbere na mbere twasaba leta y'u Burundi cyane cyane umukuru w'igihugu gutegeka kugira ngo amajambo abwira abarundi ko bazofatwa neza bahungutse aje mu ngiro abarundi bafatwe neza abarundi bahabwe uburenganzira bwabo nkuko amasezerano ubundi bwateye ku mukono abivuga. Twasaba umushyikiranganje n'intwari hagati mu gihugu gusubiza atabisabwe ibyo izo nkuru z'abarundi byemerwa n'amategeko gusubizwa ibyo bahawe na RC kuko biri mu masezerano kandi leta y'ubundi yashyize ku mukono. Dusaba kandi n'umugore w'agatakazi na muntu CNDH kugendera izo mpunzi bakumva ububare bafise bakaraba ubuzima barimwo bakagerageza kubabwira kugira ngo leta y'Uburundi ihindure ingendo mbere tukanasabana n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda nabwo nyine kwibuka ko ari abarundi bagore baho hantu ariko barahura n'ingorane zikomeye kugira ngo bagerageze kubabwira ubuzima nabo nyine barahuje ubwoye baba bantu bareke kuguma bafatwa nk'ibikoko.
Tukiraho nyene mu ntara ya Cibitoke abanyagihugu bo muri iyo ntara bakoresha ibarabara ry'igihugu nimero 5 basaba ko ryokogwa kuko ryononekaye. Iryo barabara ryononekariye kuva kujya gatanu gushika no kujya gatandatu. Abakoresha iryo barabara bavuga ko bakunze kuhagirira amasanganya kubera ibinogo biri mu ibarabara. Iyi nkuru tuyibaze Elvis niyo mwungere.
Ku ibarabara rya gatanu hamwe no ku ibarabara rya gatandatu yo ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke gushika ahegereye brigade nico gice cy'ibarabara ry'igihugu nimero 5 bita Bujumbura Cibitoke byononekaye cyane. Uhageze ubona ibinogo byinshi mu ikaburimbo. Abanyagihugu baho baganiriye na RPA batubwiye ko ibyo binogo bituma hama impanuka cyane cyane iz'amakinga. Nkuko isoko ryacu ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke ryabimenyesheje no ku yandi mabarabara ashamikiye ku ibarabara ry'igihugu nimero 5 nuko
umusashore kuduga mu Cibitoke mu ruhagarika niho hari ibyo binogo byinshi bituma imidugugira amakisida kandi umwanya n'umwanya amakisida kumara bitewe n'ibyo binogo abagongana ari imiduga igonga bari ku makinga b'amakinga ahitamo bari ku miduga.
Ahandi amabarabara ateza impanuka cyane naho bita Mirambegizo nkuko isoko ryacu ribisigura.
Ngo ahandi ni kuduga njya mu misiyoni uca mu ibarabara ry'imugwi ya za Mirambegizo hoho ni danje ryari barabara rya kariyeri ariko ryose uyu munsi utigengesee n'abari ku makinga imodoka ziragukura inzoga z'igitoke basha ohoro usanga zaguhitanye.
Abanyagihugu basaba abajejwe intwaro ko iryo barabara ry'igihugu co kimwe n'amabarabara arishamika ko vyokogwa kugira impanuka ntizongere kwiha inkumbi.
Evis niyo mwungere tugukengurukire mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate duhereza aya makuru ku kiganiro ku isoko. Ikiganiro ku isoko cuno munsi gishimikira ku kibanza cy'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko mu bijanye n'amahoro. Ku isoko mugishikirizwa na Josiane Muzaneza.
Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Izamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Uburundi buri mu kibanza cya gatanu mu karere ka Afrika y'ubuseruko mu bijanye n'ingene amahoro yifashe muri izo bihugu kubw'icyegeranyo cy'ikigo Institute for Economics and Peace giheruka gusohoka. Kubera iki none Uburundi burusha amahoro ibihugu bibiri gusa mu karere? Icyo kigo mpuzamakungu gifatira kuki mu gushinga urwo rutonde? Ibyo nibyo tugaruka ko mu kiganiro ku isoko cy'uno munsi aho tuza kumva n'icyo bamwe mu banyepolitike babyiyumvira ko muri kumwe na Josiane Muzaneza tanga ikaze. Mu karere ka Afurika y'ubuseruko Uburundi burusha amahoro ibihugu bibiri gusa ku bw'icyegeranyo cyitwa Global Peace Index cyo mu 2023. Ibyo bihugu Uburundi burusha amahoro ni Repubulika Demokratike ya Kongo na Sudani y'Epfo nk'uko tubishikirizwa na Bonpice Niyonge.
U Rwanda nibwo rufata ikibanza cya mbere mu bihugu birimo amahoro mu karere ka Afurika y'ubuseruko ku bw'icyegeranyo cya Global Peace Index. U Rwanda rukurikirwa n'igihugu cya Tanzania, igihugu cya Kenya kikaza ubwira gatatu, ubwira kane haza igihugu cy'Ubuganda, ubwa gatanu haza Burundi, ubwa gatandatu haza Repubulika yani Intwaro Rusange ya Kongo, igihugu kizubwa nyuma akaba Sudani yepfo. Igihugu cyo Burundi gisanzwe fata ikibanza cya gatanu mu karere kiri mu bihugu birangwamo amahoro adashemeye. Mu vyikigo Institute for Economic and Peace cisunga mu gushinga ubwo rutonde harimo ibyaha bikogwa mu gihugu, amatati ari mu kibano, ifungwa ry'abanyagihugu, ingendo n'ububasha bw'inzego z'umutekano, ububasha bw'abanyagihugu bwo gutunga ibigwanisho hamwe n'imigenderanire igihugu kiba gifitaniye n'ibihugu bibanye. Ku rwego rw'isi, Uburundi buri mu kibanza cy'ijana na 28 ku bwico cegeranye nyene igipima uko amahoro yifashe mu bihugu.
Urongoye umugambwe y'Ipedezi Gamibanga abona ko Burundi butaronka amahoro arama kubera ko bubuze indongozi nyazo. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba televiziyo Renaissance Chovino Mugwengezo yamenyesheje ko Burundi bukeneye umukuru w'igihugu afata ingingo zishemeye.
Ubwo bubisha bwose busigaye buranga igihugu cyacu kuva kigwa mu manga nizo byatumye igihugu cyacu gisubira inyuma cyane. Yaba ubutegetsi bwa CNDD bugendera ku byo twembwe twama turiko turashikiriza, bugendera ku byo amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike yaba ariko arashikiriza, bukoreye ku mpanuro zinyuranye zidasibwa gutanga n'ajya amashyirahamwe ajejwe kurwanya iby'igiturire, ibyo byose ni ukuri byari ibintu bikomakomeye cyane igihugu cyacu cyateza gukorerako kugira kiduge kiduze igihagararo cyacu, kiduze iteka babananje bica amatwi n'ubundi tuzoja ku murizo w'ibindi bihugu. Yaba umukuru w'igihugu cacu yokoreye kuri ivyo bintu vyama vyashikirijwe, nta kigoye na kimwe, ivyo shaka arabikora, ivyo adashaka ntavyakora. Bakitwaza ngo hari inzitizi afite, nta nzitizi. Uri umukuru w'igihugu urinda kubona koko wewe ari ukibazwa, urinda kubona ko ari wewe urinda gufata iya mbere kugira ugiteze imbere, ugishayure, ugikure mu mali menshi kirimwo. Kugitera iteka rero ni ibyo byo kuvavanura n'ingeso zijanye na nihonyerambaro by'agateka ka kazi na muntu, zijanye n'ubunyonyezi, zijanye n'ubwicanyi budasanzwe. Ni ibintu biteye agahinda cyane rero, si ibintu bigoye, n'ishaka gusa n'umutima w'urukundo n'umutima w'igihugu yobishyira hamwe kugira iyo ngazi turiko tuduge. Turafise n'abanyagihugu hamwe bokorerwa imigambi ikomeye cyane, bogikorera kigashayuka kikaja ku ntambwe zishimisha cyane. Sinzi icyo abanyagihugu bacumye kugira bagire indongozi zitakibabaye, zitabababaye, indongozi zitagira ati urya naka yarateye intambwe reka nanje ndabigenewe umuhanga mu kuvavanura n'ibintu byose bindanga bituma igihugu cyanjye kidatera intambwe. Kubahiriza agateka kazi na muntu ni ingingo gusa umukuru w'igihugu yogira ati kuva uno munsi ndaguha ipirimbi. Kuvavanura n'igiturire yogira ati kuva uno munsi ipirimbi uzogira, kuva uno munsi niyagira umukenyezi asubira gufatwa nabi, kuva uno munsi nzokwiruka inyuma y'abanyonyezi bose.
Naho rero Burundi buri mu kibanza kibi, ikigo Institute for Economics and Peace kimenyesha ko ku rwego rw'isi bwateye imbere ibibanza bitandatu mu bijanye n'amahoro ugereranije no mu mwaka uheze. Akaba ari nungaye ikiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa ndwi gitugutu umwaka wa 2023 gice kigarukira, turabakengurukiye mwebwe mwese mwaduteze abiri, mwariko mugishikirizwa na Josiane Muzaneza naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko. Josiane Muzaneza nshuti namwe bakunzi bi radio FBA, aha ni amakuru twabateguriye agarukiye. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yombi. Nkengurukire bagenzanje b'uruganda rwa FPA bafashije kuyatororokanya, ntibagiye abafashije mu buhinga bw'ivyuma bagatuma amajwi abashikira atankomanze. Marie-Ange Irakoze ni je nari kuri micro ndabikebanuye kiraho muba mwubahwe na gahwane.